Kakwonje, mwezi kiwa kona, ni formu come true. Kakwonje, 250 ml ni true, kwa wase wanajitambua.
Kibao, vodka true, watu true.